254. Upendo wangu na Yesu uko tight. Upendo wangu na Yesu uko tight. Ushirika wangu na Yesu uko tight. Ushirika wangu na Yesu uko tight.
Bend up.